bihushanye by'iyo mvugo yiwe bibonekeza bave ubukene barundi tubayemo bave ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'amadolari n'amayero tukaraba rero ibiciro ingene byaduze byabaye ibyo turangurira hanze kubera ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro bakoresha mu kurangura hanze tukaraba n'ibyo twahora twirimira ari ibiharagi ari umuceri ari ibindi byose iyo utabibuze byaraduze gushika bimwe birenga n'ijana ku ijana none we wumva abanyagihugu barazi ko bashonje barazi ko bidoga barazi neza ko ata cyizere kinini bagifise mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa mu butegetsi bwawo icyo rero mu kuvuga iyo mvugo ni kugomba hende abarundi yibaze ko bosubiza icyizere bosubira bakizigira uko bitari ubu ubutegetsi arimwo mu babuhagarariye ku isonga n'umugambwe witwa CNDD-FDD intego intumbero si yindi ni kugira ngo hahende abarundi bitwe ko atari twe dukenye twenyine atari twebwe tudugowe twenyine iminsi yose bazi ko bavuga ngo n'iby'abakoloni n'iby'abandi aho kwemanga ngo bavuge bati ingorane ziriho reka twige ingene tuzitorera umuti iyo mvugo rero ni iy'uruhendo ni iyo gusinziriza abarundi kugira ngo aho kuguma baduza agashavu cyangwa batucizere muri ubwo butegetsi arabe ingene yobahenda mugabo nibaza ko ubu bigoye guhenda umurundi azi ko yahora agura ikiro cy'ibiharage igihumbi n'amajana bakigura ibihumbi bine n'angahe yahora agura ibiro ikiro cy'umuceri igihumbi n'amajana akagigura ibiro ibihumbi bine n'amajana biragoye nge n'umusigurira ko ifaranga ryacu rihagaze neza gusumba ayandi mafaranga.